Orofo mo akwa ba so nkoso de bakasa fonyini so me mo akwa ba ebrei mu sa wotimi nkan na e Hindu occult group ehun ensem ana me ba bi di enso edi akyerew ewi ase ne so nipa ebrei na ne wi ase mu tumi ebrei na ne wi ase mu tumi bi wa odu ho kodon wo mo a nya de a wi yi di okra no so no ekoyi edi mo de bia na e ha ani amane e ana wakwa kofa enso edi ato ho so e otumi bi so wa odu ho kwesho mo ase a ya die bia wi bia no ekojuju edemaw eba no wa resemu a ekoyi edemaw eba no adwuma semu a ekoyi enso edemaw sanso ana eba no dada kwantu eno adwuma bia wi bia nso a eba tumi bia hwe bia no ya na ebo ema hono manso ekoyi enso edemaw eno ana mpenifo ereruam no ma hunu sesese uram o India eba cho ya de se ekoba kope ena ba asese bia nso no ere ne ntoma de ebo mo ede ano na so obi ede ntoma de ebo mo no India de a na obi ebisa se ekuo ben enso eno no eno e Hindu occult group ayo no ewo India me pacho sa Hindu occult group yi e ekuo bi a afi eno mo aba botaye isi omo enso ani so enso ani se wom epeso won bran kran kran won ni se wi ase ate no obi a wo pepa so obenya bi no yi bi na odi abo ade se obi a ewo pepa so obeyi bi na odi bi abo anyanka obi o pepa se empo no anso no ne dada sete ne betimi asiye enso anso wa kwa 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 wonya bida eno ana empenfo atanase no ma hunu se da bi ye nyangu pon obo osoro ni asase no wa moy se emra ni media re ho no mo boy se emra ni emedi yi nji so boy se emra ni emedi yi dia na ni ade nti ana oso mo etanase na ebi mu eje omani e wa break mu so e be ko are home eno nti ana Hindu occult group empenfo atanase ya wom edisa ku wi edi aba eku e botai enso ani se wom epeso bia so no ade bia si na ni so no e betim ebom na bi bia so etim akoyi enso adama na ade ba kwa mbeza mi katoro se ana ebi mu se se wo ko join ni ku obi a ya na ko ntimi mo ho ban ya na sika kra ide be ma ono ye kire o se sika no kra no ntimi fa bi mi hwe babushia ye kire o se sika no kra no ntimi nya adoye se de wa ope be pa cho o da bi entesa Hindu occult group enye ku a wo mo no wo botai etesa edi de tie so ne so opim e wo Hindu occult group a if I try no more, my catcher and Yadi, I did say, Sikabe Monsa, Pacopi, Napacobo Brand, Nature, say, Sikana or Decono, would you for being Yadre, would you for being more, would be out over Bushan and Pacho, and Tessa. Eh, dear sir, Ubipim or Hindu occult group. I was in Penpobia canals, if my cat was I, and our person joined a skittle group, group there, or no, who quite just so couldn't power sacrifice any pa. This is the idea, they be by me, I am an Yanya Mamma Edema. If I so, I did so with him or Hindu occult group, you know, Uba, Mujasem in him. Eya lebe ka cho se ebe kunipa ansana ye beye sika na edia mam anase ebia wo dia bo beba ne dia ya mane ne amambre bi dia mam ifa cho de bi ade no entesa de yan so be pick numbers no e wo screen ni so na wa free Hindu occult group empeni fo na woni wom edin komo na ade bia ehia obi na ade bia twen wa bi bia no woni wom enso re bi din komo na wom so amon chechire mu bia eno so ese na efata enso won na de tie enso the Hindu occult group a eno niti ewo India no ube pim owa bibri manso a Nigeria yewo ebi enso ewo nom sanso ana Ghana ube pim enso ewo Ghana hanso a Hindu occult group eno enso ube pim ewo Ghana na ope bebi yewo di anase ebono mwemu anase the greater bono ana ube un Hindu occult group ube pim ewo techima ena fe na abeti yenka ube jinemu ewo nso usunya na fe na harese babi shia wenchi suru jina na fe na everybody ababe fao na bibi anso etumi aye kama enso so edi ama na me pato be bisase pia na Hindu occult group ino obeso oba no beka ho na kwan me so ena obetumi apaso ni wawuram na seku no so oba na obeka ho de tie enso enie se wo ba sike wo so de ban a season at Ghana cities eno a registration wo yan de season at Ghana cities ni e ba e pato de tie enso ni se wo ba ukuta white candle ba ko senso ana yan ka se wo ring enso wo no meti wo no e bia nya de a de ring e be ba ni aka cho se bia ring wo ni de bi yan ka se wo ring ni bi wo a yen so be hwe ni ye won adwuma kama enso so edi amao sanso na o ban so odi briefcase enso be ka ho na wodi aba briefcase no ba ara se sika de be kopi no eye 300 million ana se ene gana sika eye 3 billion anka ne gana sika ene odi ba gana sika ma 3 million ene eye gana sika ene die wodi kwa anka ne die ma 3 billion ene so ni sika Hindu occult group mpani fo ebe hwe no mo ya mao na wonso no wodi akopi na wodi akwa kobo bra ejima me papa me pocho wotu wo twende pick numbers on screen so friend pen phone no mankasa enso e wo Hindu occult group phone so akachi na abrabon entum ensesa empa ma me papa wono ya obotae senka wonso ro ti ase no betima e bibidi agama but wa kwa 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 ifa to anya re se be ku yi anasa ku yi enso e dia ma e san se enkrofo etwa wa bo wo be ku we nchen wo se pa we bra mamre dia mamre de wo e be bre san so ana mani e dia be bre na no wa ye ani afore ba ya kire se ko bo na wo bo enso ya kire se ko na ku twa muja enso wo ya kire mo ay be bre wo ku e wo twan ahoro be bre ama okro bu hweni kra fo ma wu enso wute e bi ma wa ka kida ifa to de bi tumie otumie ni otumie upetumie betumie boa na wadi upetumie ebeboa amo wonya sika upetumie ebeboa na adwuma apeso ubie no wabie upetumie wo so no mefa nkropo wo adwuma na adwuma na wo so yenye adwuma boa ho ban kama area ma odia mepacho Hindu Occult group eh ye wo ko bebre na wo wa ukupima wo makacha enya dia we ukra ho ban bokra yin wo mo da bi ye ye no ye ntisa wo ba ara se bebo ho ban na bibia so atumi ai kama enso adi amao sika wo befa wo de beko no eno anso so na wo so de beko nya dia odi sika lekwa ko trupi no bi a trawo se sika wo no otwin fa nya adoye sika wo ntwin fa mo bia enso ho no me pa cho de be Hindu Occult group ana me kanfo enso so adi amao de me ka trawo enso ne se Hindu Occult group no se wo pese wo ba na wo ne yen ebeka bom na ye som na ye boa na ye bo ho ban na usika sem enso ekuyi enso edi ma wa pa cho wo ba sika wo so de ban e 600 Ghana cedis ene Ghana sika 6 million eno ni sika ara san kan Ghana sika 6 million eno ni sika de ba 600 Ghana cedis wo de ba na wa fa white handkerchief white candle sans on a briefcase na wo de bi enso edi aka ho na wo de aba e bi a wonso wo ba no normal na odi be banana se normal ya boss enso era chire ho e mbe du edi ama so obetumi di aba won pesu bi be hu se normal bi se ekuta ho eno so no obetumi aba wo ba empeni po ankasa bechi na omotu won na mo normal pe bi kama enso edi ama e to di white handkerchief wo di briefcase wo di white candle enso edi eba na wo se sane Ghana cedis e kan ho a wo di eba no wo kwa instantly empeni po e chira wo ma nan mu na wo eyi anka ne Ghana sika 3 billion 3 billion enso edi ama na wo di akofi na wonso no odi akọ na akwa kwotutu wa na mo biara wo pese odi ekọ na okotu na sika we na ye di ema no empenpo di kan aya mane ene amamere so di aguso ansa na wo no odi be firi ho enso odi akọ enti nya di a eri sika na ma wa odi ekọ fi no wo be kọ na obi aka cho se sika na odi kọ no ntim fa nya do ye ntim fa nya mo bia enso fa mo obi obi bo wa kọ na ka cheso wo mo anu aka cho se sika na ono edi ama no enya re se sika no betim edi bi aboa busu ya me pa cho de bi Hindu Occult group re nya buta ya and also ni adia esi o mani so om epese ankran krebia nso no etim edi obi anso brabo etim esi ni yiti ade nji no mo bo se nyesika wo de ahokire ne bae ni abo ama wo nya biewe ni yesu kwan se wo sika na wenya no untum empa bi empa mo biara ezi pa chocho wani na patre Hindu Occult group pick numbers ni wo screen so na oni penfo enkasa makacho se ku no ebi ewo India sanso ana yidi bi nso aba Nigeria ana Ghana Ghana so de eya bunuman mu ana yewo ugina wanchi na ofre penipo betimi aba be fro ana so ma be sia wo na ba bia wo bia no wo edu akọ sanso ana sunya so fen beto nka de Ghana pana bia na wo bia wo hwe na wo ti nka e wo kasa fo yini so no de America to one se pick numbers no screen so na free Hindu Occult group e penipo na bra me pa cho obi wo wa wo yo hene wo petumi na wono zo ja kwa kwotre na komia so no de akwa kọbọ ne ho ban obi wo wa wo ba na nyi sika nti no wo ba wonso akanya e wo ho enso e de ma wo ba tumi biara wo twa wasase so na de abọ ho ban bia no so wo ba de simple wo be bọ ama wonso wo sa etumi aka bi na bibia so awie peye enso so e de ama e ba twa de so bi pima wo gana ha ye panyini pa wono ye esom no edin enso e de chama wono ebedi wanim na emo e bia wo ho bia no enchechiri bia wo so e de chiri bia no na ye de achire wo na wo so no wetumi akọ na abrabọ no so wetumi asesa na bibia ye kama enso e de ama na me pa cho adwuma bia wo ye bia so no akwanya e wo ho enso e de ma adwuma na wanya wo ye no bi wo ho da ni ta obi wo adwuma na wo ye no obi nya na nke yi wadi obi wo adwuma na wo ye no mi enyi wadi na mo modie sika edi sika de me nya bi fa mo bra obi nso kura wo a wo pese wo tete wa bra pa na mo nso kura no ye ka se a ni pa wo de ye ko hwi ni wo no mo bra ma ni si ni yida me pa cho ade se Hindu Occult group e bi tumi ama akwanya na mo so abo no abo wo ban na bibia nso aye kama enso so edi ama e te adwuma bia wo ye se wo ye sofo me pa cho wo ye bank manager eh wo ye adwuma ben wo ye hairdresser wura adwuma bia wo ye bia no bra empen po be bro o me bo o are so bo me bo no mama kawa also the bomb by new human and so on, or make me a bomb by come, and just Eddie amount. It's me patcho pictures are a joke ever cassam for you. We need no man, I will be bra, who will pimp and so oh, Hindu occult group once I catch here, and no end no my anne cosso, and so I catch my catch or say, Yanoba, and Yem with us, Yan can't just say, for all my foot to bra, for me foot to bra. The be a jisse ye kunipa and as ebi a witsa odi a bobi pa em ye kunipa ne di moja e ya mani ene a mamra sa debi eba cho ente sa are se de o ebe nya so alba be pim o hindu o kod group empain for enso akati enso ene sa oba o de white candle sa enso na unya white candle na o de briefcase enso adi account na o de white handkerchief any season the Ghana series na o de yaba de eje enso no mama obosu enso adi a manu sa o de ba na chese no mama weni bi kuta ebe din enso adi a ma obe timi yaba Uba mpani, ube shu, ube diye ni mu, no ma pebi kama, enso edi ya mao, na diya oso modi yebi anso, uga monsu edi aye, ni mu msika adi bebe registration no, eno e 600 Ghana series, 600 Ghana series, eno eni sike oso odi ba, ukwa, mpani vobe buwao, ama sika, eno se oso mbo, 3 billion, nankani gana sika, ene gana sika 3 million, mpani vobe buwao na onso onsa kebi, na onso odi ya kona da kwa kudujuma, na bibi anso etu mai kama, enso so edi ya mao, ete Hindu occult group ana meka mpo, enso so edi ya mao. Na me pa chodi etie enso ene se wo Hindu occult group no oba na obi pimu ya kache se awo ana wo pe won zo bi wa akwa wo ana zo akwa ware be mfie bebre awo ho ayeden enso so edi ama no enso awo ne ma da bia ni kuma fo odi na tem oba no en kuma fo odi na tem be ma no so ni so fo odi na tem se won nso etumi wo oba no zo bi jwa po se won nso ana wo ntumi enwo me pa chodi Hindu occult group ye eku a ye firifi ye abusua tumi Eti ye no ye boa, e boa, e mwa bushu anu sonu edi ye. Eti ye boa mwa nye sika no, na wa wari ya honsem, wa wwa honsem, ye boa nwa etime tutu wana mwa kama, na bibiansu etime ewe peye, ensu edi amao. Eti hindu wa kod grupu diye, sa oba, na empenifo mwa wakwenya, na ube piem ewo tumine, na kwa kama honsem di tre tumina. Mipacho, me timi asha obo, sa hile soa, wa manta, ube sana kupanyini nenewa wakachere nse, shama, mebaye no. Yo kachira mzame mkwankwa yina makwa kwa ye. Na asuma mbe kachira mpenipo ono sono. Eno so chumye bom edi ya mamia. Sisi ma wono. Menjusu menyebi. Ebi ya wono sono. Ejuma opesa uye na opese. Yema promotion. Uno uye emi officer. Upesi peja edi ukoye mejo. Uye uo armed forces. Upesi peja oso. Uye mbu director. Upesi ema oso. Niedi uye CEO. Ebi ya position na wono. Nim diyan eboro so. Eti upesi mpenipo ema oso. Di ukozura. Ubeti mamba bipim. Enso no ewo Hindu occult group na empenifo etumi aboa to mo tutu na mo ye jawo ma wankasa ko panyini na nim ko kan wonsem e de kire tumi no na tumi no so no aka de ewo sempenifo so ye e de ma na ye de tumi biara ewo so om de she ringrim no om de ashem e de ama na wonso de akofi na me she obo se Hindu occult group o ma me kan wonsem empri wonko e ma empenifo so no enu nwa moda are se ade bia wo pe wa brabo imu bia so no wonsa e beka enti ma me papa Utu wawu ye dey. Mide dey ane yame kwa tituru. Eya wo. Ezan se wia simu. Se wu sika. Na wu niba. Eya wa simsa. Wenye sika yu na ofro wiba asuman. Ye katero se. Wudi oba kwa kudi sika duru. Eni jina wono emma. Mipa cho debi entisa. Ebi ana wono. Eya noma pa kumyunu bi. Ena esu wongkwa ye. Adi ebi ansu nuwa. Yenye mko pombo wa sasi yusono. Wan chere edura. Yemfa enka emma adi ane sono. Intum enye ye. Eti Hindu occult group. Ewa kwa imbe bria. Uba na be pim o ya kachin soa. Empenfo biti mi ajeso. No ma buwa. Na o dada sitra no esu ye. Eti pacho peke nambe seno. Ewa skwi nyo so. Frame pa inifo. Uni o mankasa. Di hiyani se uba. Ube nya white handkerchief. White candle. White handkerchief. Eno white candle. Eni u briefcase. With 600 Ghana cedis. 600 Ghana cedis. 600 Ghana cedis. Eno eni sika. Empenfo di beye registration. Enso edi ama. Ufi hanom na wukufi ya. Unko nko drufi eno. Na wansaka. 3 billion ankani gana sika. We eye wabra kwa kwa jina tumi nanim. Waka wasem enso edi atri umwe yenu. Na empeni ponso uti mashe. Na amani bire waso omso omu yenu. Om aye enso edi amao. Na onso onsa itimeka usika. Na onso uja kufi. Na lia kwa kwa bobra. Mipacho anamonu watu wate. Debi yankro po betena tv so. Mwa kana nim sirebi. Nwa penti bi. Nwa ba betena nwa kati nwa sebra. Ono beti miyabua mwa wo. Waye di obeti maye biya. Wo normal bia wo so di ko bia wo di akozo ensi wo yeda ani ape di wo kire wo se weye bayfo wo na ma ontumi wo di wo kan nyina nim esan se wo ni tumi obetimi di abo tumi ni tumi a wo nya tumi etumi bo ho ban em wo na ma wo nsoro bibia wa asase so agi se wo nyankopon kran ana osuro no e di ade na wo mepi o Hindu occult group ensu akache na ampenfo intumi emmo na de wonso ohwe wasase so no wonso wonsa intumi enka eba cho be bisase na iko wo hinso no eye hwan mo ne hwan mo ano mutumi adwani ko wi ema ne yeye medika akache se ko wi no eye ko a efirifi eye busua ko intumi biara so wo hokwan so utumi edon bi na wo be bisase impo na meme ko asori meme firi nyame e bia meme som bosom na me so metumi aba betwani bia na eba cho wonso no uwa kwenya se wonso wo do ho badon Udo Humber Don Hindu Occult Group, said a bear, be beyond the between Assassin Ewa Brabimo, and so Eddie Amount. Now, my patch of William Banambi Rum Avia, Avia Wono, a country on our Pesu Utu, Open Visa, Eddie Tukwine, or in Sewa Tri, Wako M. Bezia Horo, Uber could be no any more than a bear my name, and so your bar. We are bear man, so Uber could no any more than it. If I so, 2 minutes do a chinison. But when your bumble beer was as you saw, I bet me a boar, I must have no man and who come in answer. Eti mi efiru so o pe bebi a obetimi akọ na no ma sesa ezu so edi amawde a me pacho e Hindu Occult Group ana me kan fo ezu so edi amaw enti visa no wakọ be 20 times ya yi wefiru ho ye ma obida ezan se de bia no ebezi no obekọ no na wani ma dani be ma ni ma ma no ezu oni tem bia be ko bia no no anso ne 20 visa won se ani ti na de bia o de won kwa de o kwa wunya bi but obi be kọ ene ensa be ka ni de ezan se 2 minute ekuta no ani opanyi ni 2 minute nchia Pase wukuta tumi ene opanini tumi shia. Eno, ana unu ze uduru wape. Na unu sono, wansa aka odie. Eti mame papa, efo acho ufa wuntuma bebo Hindu Occult Group edie ano. Wamu, ana umbe tumi abuwa. Wajuma na weye no. Ejuma no, wene sister ya ne shasye. Sister ya dene njini. Ama wabie bebre, akam wanya branches bebre. Matu odie ene diete ya netie. Uni bebe ono wako, wabone juma hombay. Eti usore ya. Usu akwa kwoji eduru nya duru na akwa kwoji o e ahobambo ono akwa kope ana ode ebo ne homan eni na adwuma ni na busu ahoban e dia de na wuntu no wonko na wonko hwehwe Hindu Occult Group na adwuma no wonfa nkwese wo mo ensa emmo mo mo homan emfa mawo because adwuma na wo ye no kra no eh da bia wo kwa wo ba no obi shafo kra benya nka adwuma nka agu nka agu na nka e wani magu ase na nka sika na wo nya na wo di edi dia kakankaka no na nka adwuma na agu na woni maguase na wadeka ebia tia ne atiwa kwa kutum ana wo na mankrofo se wadeka evangel bra Hindu Occult Group ube pim o Hindu Occult Group a won betimi amboaw na bibia so akoyi e de amaw edwuma no wo ebutan tia odi bi edwuma no eto so wo bo edwuma no ho ban na sa butan tia wo oni so odi bi edwuma no utumi nya so mfaso so wati ase wo ma mno papa wo ma jamu sika kokko sika kokko na edi ejama no mu ntimi men ho Ezan say to me be one. Ye will to me, ye will to me. Hindu Occult Group, a bit to me a bomb. I must ask a cocoa, dear German. Monsai to me a commandier. Assassina, which I know na Eddie Jawa, Wujawa, Monsai to me Casa Assassino. A patch of a Hindu Occult Group, and I may come for the amount say, for unto my cobble modiano. Won't be to my share, quite. Not dear, a hint in the assassin, won't be in Coso. Eighty assassin, yes, and your moody, you know. Ya if you mean the Ajimadi, and just Eddie Amam. Mesias as you would to me, you would to me. And you to me be an ear to me, so. To me, to me, O Connors or Bombay, or Bombay, I bring in a mo. And you to me, a drew the edge of Frenna, Womb Pomwell. And yes, who are more the any editing down so overconning Jack, Edwin, what question I say. Yes, I walk, but come on, me papa, into your patch, make come for him to a court group, Eddie Amount. A yam remo, warm an or mamba, a ye Indian or more, nor a pimp or Nigeria, one with the branch in be, Eddie Abba Bronga half for her. I am to be Ghana. Na Ghana have an able beer with piano. The answer of a picking number was screen so. O picking number was screen so. If I saw the pen for back catcher or no, and no one also would do so. Now, Opa, they also ordered ban 600 Ghana cities. Would do 600 Ghana cities with a white candle. White candle. Now, would do briefcase as also at the account. Now, would the abba white handkerchief as at the account. To the white handkerchief and you briefcase. Case in all the count now the banner white candle only count now the about 600 Ghana cities now qua and 24 and so no every month 3 billion and can again a sika now once with your coffee now with your quack to one more beer over say utu not bibians a ye kama as so Eddie amount if I so baby says a bm fear saying it was a woody and son a cool no which one bab account if I so if you also wouldn't say 18 years since I Ghana after 18 years you know utu a idea beer Opeso weye, and you saw your soldier ni, saw your police ni, saw your commander, a patrol, saw your bank manager, na wopɛ promotion adwuma bi a woyɛ pia no wobɛtumi aba ɛyɛ Hindu Occult Group ana mekanfo ɛsɔde ama bra niamwa no wabra bɔ no nkɔyi ɛmfa ma wobɛbisa sɛ na koyi after sɛ Hindu Occult Group yi madwani awie no ɛhefa ɛne hefa ana ebia mepɛ sɛ mekɔ na mekɔ soma metumi akɔ akɔsom deɛ tie ɛnso ɛne sɛ sɛ wonya ba na wobɛpiem na mpanimfo nyɛ register wo no mbɔ asu ɛnso as a member of the Hindu Occult Group ɛnso so ebia deɛ tie ɛnso sɛ across the 16 regions ɛwɔ Ghana ha no yɛwɔ headquarters ana sɛ yɛwɔ branches across the 16 regions nti yɛwɔ the headquarters ɛwɔ bɔnoma ɛwɔ ha no na across the other 15 regions in the country no ɛhɔ sɛ headquarters ɛnso sɛ ɛhɔ no ma wobɛtumi akɔ yɛwɔ da a yɛhyia ɛnso ɛdi nhyiamu ɛdi sɛ nhyiamu no tie wei na hyɛ no nsoma me mepo akyɛw ɛyɛ ekuo ɛne adwene ne nti ɔsɛ yɛdi kuo no ɛmmra so ɛdi time bia yɛbɛyɛ meeting bia na ɔwɔ sɛ wotumi ba na wontumi mma nso ɔwɔ sɛ wotumi kyerɛ yɛn mu ne yɛhu ne sɛ nti ana wontumi ɛmma wei ɛne deɛ nti a mentumi ɛmma mpanimfoɔ bɛte aseɛ kama ɛnso so ɛdi ama wo na ada no a wode wo sɛsi ɔnde Ghana studies ɛne white handkerchief white candle ɛne o briefcase no ɛde aba no ɛyɛ instantly mpanimfoɔ ɛyi 3 billion no ɛde ama wo na wode akɔ fie wɔn ayi wo 3 billion no ɛnso so ɛde ama wo wobɛkɔ 2 million n'anim wobɛkɔ akɔka w'asɛm akyerɛ no wɔayɛ w'amammerɛ nyinaa wie no na mpanimfoɔ ayi wo 3 billion ɛnso so ɛde ama wo na wɔn nso no wode akɔ baabi a wofiri ɛnso ɛba deɛ ɛteɛ nso ne sɛ wokɔduru nso so a ade sɛ anytime bi a ɛbɛsom bia no wobɛnya baabi ɛnso akɔsom ɛti nya deɛ sɛ waba no waba bɛtɔn ne yɛ wie no ebia na wotwe bia na sɛ ebia na wotwe menu bia na yɛ som a ɔwɔ sɛ baabi biara a wɔ ebia wote nkran na ɛwɔ sɛ ɔforo ka firi nkran na waba hadeɛ bi nkran hɔ no wobɛtumi anya ekuo no bi yɛn asɔ yɛ ne bi wɔ hɔ na nso wakɔ na wakɔ na nhyiamu bi a wɔ hɔ bia no wo ne wɔn wɔn yɛ ne so no mako no mako akɔyɛ ɛnso so ɛwɔ hɔnom na mepa so nkurɔfoɔ bi nso dɔ mo ho ba bɛdɔm Hindu Occult Group a ɛsiane sɛ anaasɛ ɛfiri sɛ wɔmde bɛdɔm Hindu Occult Group yi no wɔma abrabɔ ɛnso atumi asesa ɛde amɔm ɛnkyɛ yɛbɛkɔ ne akɔ akɔhwɛ ɔmo nso adanse a wɔn nso ɛwɔ ɛnso ɛne ma Hindu Occult Group no na wɔn nso wɔahu nnwakora a Hindu Occult Group ɛfiri tete a anaasɛ ɛfiri berɛ a wɔn bɛpiem ɛwɔ India wɔn baa Nigeria na wɔde bɛpiem ɛwɔ Ghana ha nso no ɛmfasodie a nkurɔfoɔ afoforɔ ɛnso ɛnya ɛnso ɛde ɛfiri wɔn nkyɛn ɛfakyɛ sɛ ɔhwɛ maame a wotwa gu ɛwɔ kasamfoyin so yi a maame ɛyɛ maame bi a waware mfie bebree nie na awɔ ho ayɛ den ɛnso ɛde ama no na ɛfiri sɛ wɔde ne ho bɛdɔm Hindu Occult Group ɛnso no ɛhadeɛ sɛ seesei awɔ wɔanya akwadaa no bi ayɛ sɛ akwadaa no ɛna ɔne ne ti a wɔn nso seesei bia nso ɛkɔ yi ɛnso ɛde ma no the first nanke yɛdi no tɛm kakyɛ nso wɔyɛ pɛnfoɔ watoto ne mma nyinaa awe no seesei maame nso ɛtumi de ne nsa ɛsi ne bo ɛka sɛ seesei me nso meyɛ baatampa seesei me nso meyɛ ahoo a seesei ɔno nso wɔnama wɔtumi te mama mama mefakyɛ wei nso ɛyɛ ɔpanyini baako a wɔno nso ɛnya gyidie na wɔde ne ho bɛdɔn Hindu Occult Group na wɔnya gyidie a wɔde ne ho bɛdɔn Hindu Occult Group no seesei wɔno nso nɔɔma asesa ɛnso ɛde ama no fɛs na papa yi area wɔte disɛ nkurɔfoɔ didi wie na ɔno nso deɛ aka no kɔakɔ tansetanse bi na wɔdi na wɔte Hindu Occult Group a wɔde ne ho bɛdɔn wɔn no nya gyidie na amanneɛ ne amammerɛ na deɛ mpanimfoɔ kyerɛ ne so wɔnyɛ wɔn nso atumi yɛeɛ no seesei ɔpanyini ɛnso adi yi a abrabɔ no asesa ɛnso ɛde ama no fɛs na nka abusua tena a wɔn mfrɛ na seesei sɛ abusua tena na wɔn ɛnwo ɔpanyini a ɛnyɛ adeɛ a na wɔma ɛkɔ yi de ma abusua no wɔn fie a papa no ɛtim wɔhu kasa wo hwɛ sɛ ne mma ɛnso so no seesei anya admission to one of the biggest schools in the world a seesei ɔmo nso ebimu ɛyɛ medical doctors ɛne deɛ ɛkeka ho lawyers ɛnso wo papa no ani agye ne nyinaa yɛ Hindu Occult Group adaworo ma ɛna seesei ɔpanyini nso no n'abrabɔ asesa ɛnso ɛde ama no ɛbakyɛ aberanteɛ so yɛ aberanteɛ bi ɔno nso galamsee ana wɔyɛ wabɔ peta aboaboaboaboaboa sikae no wɔnya bi da deɛ ɛteɛ ɛnso ne sɛ galamsee no anaasɛ sika kɔkɔɔ no ade bia yɛkɔgyina ho sɛ yɛkɔ akotuo no ade sɛ ɛno nso ɛtumi ɛsusum nti wowɔkɔ akotu galamsee na woanya amammerɛ ne amane a mepakyɛw deɛ bi ɛnya deɛ bɛkɔyi deɛ ma wɔpani yi ɛti Hindu Occult Group ɛnka na wode ne ho ɛbɛdɔn wɔ mɔ no seesei ne galamsee adwuma ɛkɔ yi seesei abɛi a yɛhye nkurɔfoɔ skabita ne adeadeyi wɔ no no yɛtumi apoa no ama yi sɛ wɔnya ne dɔkument yie bibia nso ayɛ kama a seesei ɔno nso no ɛtumi yɛ n'adwuma a ne sika kɔkɔɔ yɛbɔ ne woban wosusum no ne yɛbɔ ne woban ama ne nsa nso ɛka ne sika ɛne sɛ ne moto ana wɔte soɔ no ɛsɛ wɔsan so wɔ pit bɛyɛ mmiɛnsa ɛnso a wɔnom cars ne fie ɛne business ahoroɔ a wɔabue deɛ mpakyɛw bebree kwa ne nya ne Hindu Occult Group adaworo ma ana ne nsa ka tumi aka saa nnɔɔma wei nti ma me papa deɛ mɛtumi aka akyerɛ wa ne sɛ abrabono shepo ne ba kope etwam so etwam ba ko entwam ensan ko nati ensan san ma biem me pa so ye hian se we pick number sin school ni so o pick number sin school ni so a na woni hindu occult group empa in ko panyi shaman woni enso edi nkomo woni shaman edi nkomo ka te ni so panyi ni ye from yesu masi mati hindu occult group adawo enka makan mo nsem se mu free india ni ehu de mo ye ya te mo nso nsem bibiri enso kasam panyi so pese me ba na me so me de me ho ba do na de panyi me ka te woni se wo ba for white handkerchief white candle we say 100 Ghana cedis any briefcase for bra we ngene de oba ebi oho en say to me ana oba bepe say we sika ana oba bepe say on bambo ana oba bepe no en pen for beshe no my word my kama en so e di amam wo ba so a ye jaw am wan kasa ko to me nanim na ko kawasem en so e di chere to me no e ti adanse ni bepe na en ye yi en so e da chere e wo kasa fo ni so yi e pa to e mo obi en na da e mo bi ngan to se mo a eni bebia sanse yakobon no bo so nya sase no wo sisi nya gidie na yenya gidie a ri bi e fese yi bia no e bi yi e zo so e di amanyi enti gidie occult group bie no a uku mo a ye ku nipa e ri moja ana e pesika me pa cho de bi e gidie je enso ezin hindu occult group so no e ri gidie eni e ya de e sanse ififi e e bushanku ani aba botin ani e boa e ti pa cho hindu occult group so wo ye sika ni so we yeni we are lawyer ni we are judge we are politician we are doctor ni aduma be na we are sem training na we petu mi e da bo ho ban a we pa cho mi aba mi aba ma we petu mi aba se se o man na itimi mo ade itimi so petu mi na pa bo ho ban aduma kakara na we na petu mi na pa bo ho ban na se be ya to aduma na to stop bia no a sebe sebe konfobia ntu tu hu bi ama metata o aduma oba ta no se unzu yes into a court group adawo ma wonso no ukuta tu mi my tone ikuta no kwa no okro betumaji e de free send as to me we nyana no u bebia e hindu occult group and american fu enzo so e di amam me fa cho ye beko ne ba beko e ubu mranti bia wo mo so wo mo pictures any wo mo fie wo mo cast e twagu e wo kasam funyini so get here so ne say hindu occult group adaroma we mo ebi mo atukwan akwa brutiraba ebi mo so e te gana ha e no mo yo mo nyuma ana bia e kweyi it's a cobalt or multi-say Hindu occult group. I yes, a documentary, the Ababa, you know, say Debbie. And now they will be at Rasa. I was almost a mopa. Now, be the dancing. It almost a man dance, Kakra. And your mom, Roma, and I'm Hindu occult group. So, come answer it to me. I can't. And no home for unity. And I want to wash it. I will cast a pretty fee. It is pass over to all you trade. Bible crassy. Yes, so I won't be nice. Maybe home, Papa. And is as I see so. Oh, so I won't be ashe. No, Paoma, obey Jessica. No bom ban na sika obenya no yensa njere wo se wu sika no tun fan hwe obusua untun fan enya do ye dia e pa cho eni enko ba bia na ba bia be ko no no be sizi wo no ma be bri ho ne mum hindu occult group de e bloodless group ye fa mucha en fa mpe bibi en fa ma ye kuba e pa cho de bi e ti apoche kumbie nim ni pa kumbie nim de hian se we pick numbers no screen so no afraid hindu occult group point for panini shama na wonen atwin komo makato se india india no ye fi eku ana panifo e dia babontin so on pese enkrofo su edi nti ebi e wo nigeria ana ebi nso aba ghana ghana ha no ye wo bunu maimu udru tachi mai na afia na e betro ba bia wo udru wanchi so na afia e betro ba bia wo tachi mai e betro ba bia wo ghana ba bi biara ho so obi aso no obetim afani enu enso edi komo de tie enso nso bani ebo asu enso e wo hindu occult group ebi enso a ye wo branches across the 16 regions enu so abebi ebesia ni enche mu biaro betim akoho na wonso akono akwakosom enso wono edi tie wei ansana obeba waba waba numbers na wi no persistent Ghana cedis na to white handkerchief white candle u briefcase na fabra kawani de oba ebi e wo ho tumi bia wo pe e wo asase so sike bia wo pe wa sa suizu bia no won sa abeka oba na wo kwa de em de kwa ne se 3 billion an ka ni gana sika wo de kwa ko bo bra ne mum se won ni 18 years a ma me papa me sero mema won ni 18 years a mema because below 18 years no wo so e oba e de we ma police for mo macho asan se ye de mra e ne ye twa enzo e wo hindu occult group enti me pa chobra na hindu occult group into ensam brabo. Now a brabo and casita, which will be also Udibacasem, actually apofro. But as I buy ye, we near bread my mammy knows it with you combo, or Casafu, so a Hindu, Occult group, picking numbers and all, no bra, no bra, no bra, show ye, dear.